Wewe nyuyu, anokwanisa kunge atori neo, akaita girlfriend. Anokutaura here kuti ndine girlfriend. Girlfriend chai chai. Nekutaura kwenyu. Kuita girlfriend chai chai. Anokutaura here. Tozviziya kamwe SDA mune chihure chakawandisa. Anokuratiraura here uyu. Kuti ndine girlfriend. Asi muri kurava chii? Mugumbezi.